tēnā koe tuku katoa. Karamai ki te rōpū tāiao, ki e noho tai tātou, ki e piripiri tai tātou. Nō reira, ngā rangatira, huri nō e tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora hui mai mō rā.
Kia ora!
Kia ora! Kia ora! Kia ora! Thanks for the opportunity for coming and performing tonight. The performance we're going to give is whaka oho, which is our awakening or realisation to what's happening around us and how we relate to being urban Māori, growing up, brought up in the city. The music that we're going to use dance to tonight is Ahurangi, Indigo Underworld, and Himiona Grace, who's from Wellington. Also, we've got a season next door, The Little Maiden, the first 2 weeks of September, that's prior to our tour of Te Waipunamu, South Island. Nō reira, ka puawai tō iwi, ka puawai tō whānau, ka puawai kia hau. Tēnā koutou katoa.